ke kereke e holang ka sekgatlha se seholo haholo, whereby currently re na le 2 months se re na le di-membera tse more than 500. Every week re kolobetsa di-member tse dintšha more than 10 a day, a Sunday. So ho bontsha gore Modimo o bopile legodimo le lefatshe ke ene a re fileng maatla a gore Gabola Church e nne teng. Gabola Church e kadile ka theme ya gore batho ba nwang jwala ba sotlega, ba bitswa ka mabitso ke dikereke, ga bana mesebetsi, ba tletse ka crime, empa Gabola Church e ba tlosa mo di-crime-ng, e ba amogela go tloa mo dikerekeng tsa bona mo ba lelekiweng teng. Ke gopola membera e nngwe e ne testifya a few weeks ago e ne re yona ba mo lelekile ko kerekeng ka lebaka la gore o nang kga jwala. So Gabola Church ga e batle tshotlego ya di-membera tsa Gabola Church. Motho o mongwe le o mongwe o phamisang glass ya jwala ke leloko la Gabola Church, but gore e be leloko le tshwanetseng, tshwanetse a tle mona kerekeng re tlo mo kolobetsa. Re mo kolobetsa jwalo, re mo kolobetsa ka seo a se nwang. Ga o nwa cider re o kolobetsa ka cider, ga o nwa black label re o kolobetsa ka black label, ga o nwa hansa re o kolobetsa ka hansa, ga o nwa castle light re o kolobetsa ka castle light, ga o nwa whisky re o kolobetsa ka whisky. Re a starta le media ga o le teng le one ra o invita gore ga re beya baruti re amogela le maloko a matšha, they must be here gore ba bontshe dira tsa rona gore rona ga re ipate, re nwa in public, re tlhonopatsa jwala bo Modimo a re fileng bona in public. Jwalo ka baruti ba dikereke tse dingwe bana ba ipatile, le basalwane bana ba ipatile, jeje re leboga seo Modimo a re fileng sona. Ene re tsamaya Amy ya Gabola Church ke gore re tsamaye lefatshe ka bophara.